daw, ikaw daw. Ikaw daw. Ikaw, dili ka na akong drawing, oh. Bilog! Bilog! Siya kayo, pamalpasan na ni Maria ni Hope. Wala ka sa nalirong pagandi ni Hope.
Ano na siyang drawing mo?
Ay,
tapos ini?
Ay, mo siya nasa bado. Dili na mahali sa bado. Asa mo sa lawas niya?
Ini siya. Ano naman ini siya?
Lish.
Lish. Nag-explain siya. Tapos ini? Rosin. Drawing irog sena lang gayod marasa.
Oh, gimo na bolpen sa akong tama na ina. Bina tama na.
Oh,
mana na mapunas. Bina. Gib na. Puna.
Ini.
Tama na. Tama na. Oh, drawing na drawing.
Lang bulan ka
may. Ini.
Ini. Ini. Na, ako na kita.
Pang bayad.
Gabing tabi mo. Ilay!
Ano man ang gin-drawing mo?
Ay, drawing mo.
Iro nga ni daw sina.
Sina na ni na. Ah, Doraemon.
Tapos ini?
Ini na naman ini.
Naman ini siya. Na naman ini ang gin-drawing mo nga ni.
Si Julius sila sabi, Julius! Si Julius sila sabi, Julius! Dali! Dali, Ilay! Arbi nila! Arbi! Sabi na eh. Dali!
Yeah.
Sabi na eh. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Arrrr! Kau dong?
Ular!
Bik!